ndumva ko ibyo ico bavuze cha covid mugabo tubicumbikane ko nta butegetse bwo Burundi burigira kuvuga ko president Nkurunziza yishwe na covid gishobora ku mutima wiwe wahagaze atakindi abarundi barahishijwe ikintu cyabaye cyane ejo bundi rero niho umunyemeshya makuru Bobo Rugurika nawe yagize icyabivuga ko yagize icyabivuga ko ariko uko we wabivuze sinigeze numva Bobo Rugurika avuga ko uko abivuze bifite icyo bitana n'urubanza rwa Bunyoni ntabyo yigeze avuga we ntabyo yigeze avuga we yaravuze ko aramatohoza RPA imaze iyo myaka iri kuyakora aributsa ko RPA muri RPA yo batangiye kuvuga ko president Nkurunziza yapfuye icyo yarakimenyesheje yongera aravuga rero ibyavuye muri aya matohoza yakoze aravuga ko president Nkurunziza yishwe n'isumu ko iyo sumu yayihawe nabo basangiye ubutegetsi yaravuze isumu ko yavuye nihenze mu gihugu cy'Imyanza muri Tanzania aravuga ko azimwe n'abantu bagiye barayihanahana ugushikaho bayiha president Nkurunziza acara navuga ko president Ndayishimiye afite icyabiziko ku bijyanye n'ubwo rupfu rwa Nkurunziza ibyo nibyo numvanye jewe Bobo Rugurika yaravuze ko afite ibindi byemezo ko azobishikiriza mu kindi gihe anavuga ko adashobora kubyerekana ubu kubera ko bishobora kuca bikwengera abantu ko muri ivumbi ryo gukingira abantu adashobora kubishyira ahabona uko niko namwumvise abivuga sinzi ko aricyo ndamwongereye ko abandi mwumvirije ntabyumve ariko jewe amajambo mwumvise avuga yabaye ayo nta na hamwe nigeze numva avuga ko ayo matohoza ya RPA afite icyo apfana n'urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni ibyo nibyo numvise ku matohoza wambajitse none ibyo bintu bivuga by'isumu koko nibyo nukuri nanjye nubangira mba umupfumu hamwe nubavuga ngo ndahinze nubavuga ngo ndazi ikintu cyije muri nziza nuba ninjiye mu mugwi w'abapfumu nanjye ko ndi mu bantu bipfuza ko kuri kumenyekana icyo nico kuva mu ntango ibyo uza kubisanga mu byo twavuze kuva ngo nziza bakimenyesha ko yapfuye ibyo twanditse ibyo twavuze hose twabonye tuvuga ko hakenewe umuco kuko Nkurunziza yagiye nk'uko yatwaye mu gihe cy'ubutegetsi bwiwe ingeri z'abarundi barishwe bakagenda amazima yongo abandi agatogwa ibiziga ntiyigira amatohoza y'amatohoza atanguye akamatohoza atigira hera ntitwigire tumenye iby'icyo abantu haragandaguwe abashikiranganji haragandaguwe abakozi bakomeye ba leta haragandaguwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi haragandaguwe abantu indiri ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi byaragandaguwe mu butegetsi bwa Nkurunziza nta kuri twigeze gutangwa ku bintu byariko birica abantu niko nawe byamugende uko yatwaye hicwa abantu ntihagire ikivugwa niko yapfuye ntiyakurikira na kimwe ntatoza na rimwe byakozwe bijyanye n'urupfu rw'ibintu bitabaho ku isi ubundi umukuru w'igihugu apfuye bitegereza gutohozwa amaraporo akandikwa hakaba icyo bita autopsy bagapima ikiziga cyiwe abanyagihugu bakamenya ikimwishe hari n'ikindi cyadutangaje sinzi ko abavibuka mbere na Bobo Rugurika namwumvise bishyika ko nuko abarundi batashoboye kumusezera nk'uko ubundi abakuru b'ibihugu basezerwa mu Burundi ntitwashoboye gusezera mu 1993 president Ndadaye nawe ntiyasezerwe ngo abarundi babereke ikiziga ariko ho byarumvikana muri bako Ndadaye yazuwe amaze iminsi yarahambwe niho ko ikiziga cyiwe cyari cyaramunikaye byarumvikana mugabo hanyuma ubundi mukuru w'igihugu yapfiriye mu butegetsi ni perezida Cyprien Ntaryamira uyu nawe ntako bari kwerekana ikiziga kuko ntacyo bari bafise hatahanye iminyota hatahanye utumanyu ntako bashobora kuvuga ngo murabe ikiziga cya perezida Ntaryamira mu Museveni ku rupfu rwa Nkurunziza niho abarundi bari kwitega ko babereka ikiziga cy'umukuru w'igihugu bakagisezera nk'uko bisanzwe bigenda bashobora ahandi bamwereka igihugu cyose kigasezera ikiziga cy'umukuru w'igihugu mugabo batabishimye ibyo afunasezerwa n'abari bamwegereye ni ukuvuga uretse umuryango abategetsi bo hejuru baramusezera mwa ko imbere ya nkuru nziza hari hapfuye inzwi zikeye imbere yiwe harapfuye televiziyo sinunguruza yaho dari cyaga cy'umukuru w'igihugu harabonye umukuru uri wagenda akamusezera ko bari kumwe bagasezera ikiziga n'abandi n'umujyango mbuga kwa nkuru nziza naje twabonye izo bintu hariho kabazo hari ikintu cyari ko kiranirizwa abarundi batigeze bamenya cyane kuma tohoza imbagije uti we w'ibyuzi bimaze kuronka bimeze gute navuze nti mvuze ngo ndabizi mu bambeshe kuko nta muco n'umwe gushika uyu munsi uriho kuri jeune no groupe ariko murazi ko amatohoza tuyakora muri focode tukora gize igihe cyose yarabo twumvise banyurujwa bishwe bagiriwe nabi turabaza izo jewe maze kumva bijya muri izo nzira zibiri iki kijyanye n'abavuga ko yoba yaragwaye covid ndamaze kwiburanira n'abaganga baganga bakomeye harimo abigisha muri za kaminuza aho bahuriye n'ubutegetsi bemeza ko covid yarayifise abo niho muganga yadutandukanira gato nuko umumenyeshamakuru Bob Urwiki aho yabitoye matohoza bakoze muri RTA kuko we yaravuze ko mu minsi y'imbere ko Nkurunziza ajya mu bitaro bari bamupimye yavuze ku munsi umwe ngo ugira gatatu ari kwa gatatu ajya mu bitaro kwa gatandatu yaravuze ko bamupimye kandi ata covid bamutoye icyo mu matohoza nakoze Jesse ndagifise nk'ibijyanye n'imbere y'uko ajya mu bitaro nta nkuru n'imwe ndamufise ko ibyo mfise ko amakuru ni ibijyanye n'igihe yari yamaze kujya mu bitaro nk'abo twiganiriye bakora muri bijya bitaro yitwa natwe turashoboye byo gikarusi jewe twivuganiye baganga baba bato bato baba n'abandi barambwiye ko igihe bamuzanye mu bitaro bwa mbere ubwo batangaye babonye umuyobozi w'ibitaro yitwararika kuzana intebe z'abakuru salon ministre bakaduza aho hantu ntibamenya uwo muntu agwa ahagwa ariwe ariwe mbwabamenye ko ari umukuru ko n'abandi bakuru bari basanzwe bahora bajya kugwarirayo barabona ko hari igice kinini cy'ibitaro bamuhereye hanyuma baba abo bazaniye ibipimo baravuga ko mu bipimo icyo cya covid bakibonye mu babinyandikije barambwiye ko byaboneka ko harimo covid kandi ngo itari nke hanyuma bakavuga ko ariko harimo ngo ikindi kintu babona kidasobanutse icyo ari cyo icyo nukuri ayo makuru njyewe niko ndabifise ibindi nimo bimbaze mugabo bo baravuga ko covid bayibona mugabo ngo ko hariho ikindi kintu kidasobanutse baba barabona abandi twaganiriye nabo baganga bandi bakomeye nabo nyene bafise amakuru nabo nyene bavuga ibintu bisa n'ibyo muri ayo makuru kandi baravuga ibintu bitandukanye n'ibyavuzwe ingene yapfuye je mu byo naronse bavuga ko perezida Nkurunziza yapfuye hakiri kare cyane ku munsi wa mbere mu gatondo bakavuga ko yoba yarahagurutse kugira aje kwihagarika imbere yo guhagarika yo kuyagarika kamaza gusohora abo babari kumwe mu cyumba kandi byumvikana mu Burundi hariho iyo ngorane y'ibitaro ngende bikoze hari undi twaganiriye nawe yagwaye covid agwarira mu gihugu cy'abazungu arambye ati jewe basize ko kijya cigi gufasha guhema cyaba gifise akantu k'akagozi karekare gashobora gupima nk'imetero zitandatu ku buryo wambaye icyo bita respirateur waba ushobora kujya kwiyoga ushobora kujya kwihagarika utarinze kwambura respirateur acarambwira rero ati wewe perezida Nkurunziza aho yari ari iyo respirateur yiwe yari ifite ako akagozi kagufi nk'uko bimeze mu bitaro byinshi mu Burundi aho waba banazifise hanyuma rero umva akeneye kujya kwihagarika ni umukuru w'igihugu umupfasoni wiwe agwariye mu mahanga muri Kenya kumbura ntibyari byoroshye ingene yihagarika imbere y'abo bantu bose abo nibo bavuga ko yoba yarasohoye niho nari abari bari hafi yiwe nibo bashaka gutanga izindi ntahe aho ndi kumvuga uko nagiye ndabibuka jewe ngo agiye rero aho muri kwihagarika arakura icyari ko kiramufasha guhema aragikura agikuye niho uwo muganga yambwiye ati mu gihe uba wageze kuri iyo ntambwe aho mu guhema ubufashwa n'icyuma hakijya yagize ati ugikuye ko kidacumba mu minota idashika nitatu ubupfuye niko yambiye uwo muganga sindi umuganga sindi umuhinga ababizi n'ababizi yesubiyemwo uko narihawe n'uwo muganga w'umuhinga yambwiye ati nta n'iminota itatu ishobora kukwiza utarapfa rero niwe bavuga ko yagiye abagiye kwihagarika abasigaye hanze bajya bumva ikintu kiguye n'ingufu bumva ikintu kiguye baramara n'akanya bagwana n'imiryango mu kugurura rero bagiye kuraba ngo muri cya cumba cyo kwihagarikamwo basanga umukuru w'igihugu yaguye yamaze kugenda niko babibariye niho bacamugarukana baba baciye bamugarukana ku gitanda ngo mvuga nti yoba kuko ntabyo nemeza sinabibonye n'ukuri muze kumbabarira ngaha uko kurikira gukeneye igihugu n'ikigutange ibyabaye ibyo ari byo bamugarukanye ku gitanda bagerageza kumufasha gusubira guhemba ariko umva uwo muganga wabwiye ati jye uko ndabizi uko byarimubaye ko umuntu yari yamaze gucikana ariko bo bagerageje ibyo bashoboka byose ngo bamuyanime bamusubize ashobore guhema niho ngo bagerageza ibyo bagerageza bikabananira yari kumwe n'umushyiranganji w'amagara y'abantu w'icyo gihe Kade Ndikumana baratelefona umuyobozi wa hopitale ibyo bita kwa Karete Bujumbura bamusaba ko ajyana nawe respirateur yindi bakuye i Bujumbura ikintu gitangaje bari kubarambwira ayo makuru uko byagenze bikwiye gutokozwa nabyo ni uko n'icyo cyuma cyumufasha guhema bagipakiye ngo kamyonete bagishyira mu modoka iva i Bujumbura ije i Karusi urugendo rw'amasaha ane kandi bafise umukuru w'igihugu arenze bagira bati tugatumufashe gusubira guhema bayipakira imodoka amasaha ane ko i Bujumbura gushika i Karusi yagize ati ubwo by'ukuri abo bantu bari bagikeneye ko umukuru w'igihugu akira ntabyo nzi nta nyesho mfise ibyo byose bikwiye gutohozwa abarundi bakabibirwa tukamenya icyarahari hanyuma ya respirateur barayishikanye bayishikanye ngo birabananira kuyikoresha sinzi byagoranye nabyo sindi umuhinga wabyo niho baca barondera abandi baganga barimo abahinga mu bijyanye ngo n'ukoroshya imitsi hari imiti bamuhawe ko yagomba koroshya ariko urumva ku bwa wa murangira ati umukuru w'igihugu yari yamaze gupfa bavuga ngo bagomba koroshya imitsi nawe umuntu yamaze kuma bagomba koroshya imitsi nawe yamaze kuma niko kuca barongera umuganga baramubaza ko yafishe iyo miti bakeneye umuganga yoba yavuye kuri Kira Hospital hose mvuga nti yoba mugome mu nyumba neza niko kuca mubaza aremera ko afishe iyo miti bamurungikira ngo abasirikare baza kuyitora bamusaba ko bogenda bajyanye ariho hamwe twumva ngo hariho helikopteri y'i Bujumbura kajugujugu itwaye abaganga bagiye kuvura umukuru w'igihugu i Karusi aho ni mu masaha atanu saa yine saa tanu indege iragiye ibyo byo byatwaye iminota mirongo itatu abarashyitse niho bavuga bati uwo muganga ashyitse ngo yashyitse akarira aho yasanze bari ngaho ababwira ati ibi bintu muri kumara akora n'ibiki muracyari ko mugaragariza kubyura umutima w'umuntu yacikanye kera muba mushaka kumuvuna imbavu muri ko mushaka kumuvuna imbavu muri ko murondera iki uyu muntu nimubona ko yacikanye kera waho rero bamwe bajugumira bwati turagowe turisigura gute baza kubona gute ko twagerageje ibishoboka byose aho hantu bavuga ni ibitohoza umuntu wese afise uruhara mu rugo rupfa umuntu wese hari icyo atakoze yatereza gukora muri ako kanya bisigurwe navuze nk'akarore k'ikintu gitoye gusa nyine respirateur bayishyira mu modoka ikayitwara amasahani kandi hariho indege yari gushaka kuyitwara mu minota mirongo ibiri mirongo itatu ikabishika itaruzi aho hari ibibazo byinshi rero bibonera ko hari ibintu byinshi byanyegejwe bikwiye gutomorwa neza hari n'amakuru avuga ko ikiziga cy'umukuru w'igihugu cyoba cyabitswe ahantu hatabika neza hadafitukanyije neza kikononekara mu mwanya muto ibyo byose nibitohozwe abarundi bavuga ukuri nimba hari ufite ikosa abihanirwe rero abo baganga je twavuganye bo baremeza ko umukuru w'igihugu covid life ariko kandi cyo nitice gisigura ko ibisumu nabyo bicari bitarabije no kubitohoza byose Bobo Rugurika aravuga ati twaratohoje muri RP kandi amatohoza RP ya ari mu matohoza mu Burundi ya mbere akomeye nayo akogwa kuko ntabandi dufise bagiye batohoza ibintu bikomeye bakabyerekana bakerekana ibyabaye ikintu cyatohojwe na RP ya kiba kiri mu bintu nubaha cyane jewe no kuvuga ko aya makuru afise nayo atarashyirwa habona atarashyirwa habona ibyemezo afise atarabyerekana arahambaye nayo nyene ku buryo byose byokorerwako ikintu gihambaye hapfuye umukuru w'igihugu ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu nta kintu na kimwe kiragitoye ikintu cyose kinyerekeye kirahambaye nuvuga umuntu wese wavuga ati ndafite icyonzi ku rupfu rw'umukuru w'igihugu akwiye kubazwa akavuga ibyo bintazi byose bigakurikiranwa bikamenyekana hariho abafite ikosa bakabihanirwa nimba umukuru w'igihugu yari yarishano umukuru w'igihugu nimba yari yarishano yari yarisumu ibyo bintu nibitohozwe bimenyekane n'ubu yamaze guhambwa bagiye bagafata ibisigarira byiwe babipimye nikibuza ko isumu nimba yaririye n'ubu baribona nimba yari covid yamwishe bitomogwa nimba yaravuga uko bikwiriye bitomogwa nimba hari icyabuze mu kuvugwa kwiwe bitomogwe ibyo ni ibintu numva ko bisanzwe cyane bidakwiye guteza induru Bobo yavuze ko afise icyaza ahubwo no kumushimira uwo muntu yitwaye isuguruza ngo mukuru w'igihugu cyane numva ko kuyikidara hanyu byazi yumvirizwe bamurundikire commission rogatoire imusangi yari imwumvirize atanga makuru yose yizafise ku bijyanye naho bishobora guhurira n'urubanza rwa Bunyoni nungaha jewe hari amakuru mfise matoyi atari manini ariko nayo nyene nibaza ko atakwiye gufatwa n'inenego bariko baravuga ngo General Bunyoni yararondeye umupfumu uwo mupfumu bakavuga ko yoba ari umuntu bavuganye ko yishobora gushikira president Ayishimiye akamuhisumu icyo numvise babashaka kunyegeza batifuza ko kivuga ngo abarundi bacumve nuko uyu mupfumu bavuga yitwa Emmanuel Nikazohera wo muri komini Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi we nyene hari amajwi yiwe aho yoba yiyemerera ko yahaye isumu umukuru w'igihugu mvuze nti yoba ari navyo vyoba vyatuma wa Bunyoni yoba nawe yarashobora kwizigira ko uwo muntu ari ibintu ashoboye mugabo Bunyoni yisigaye avuga ati je nashaka kubimenya ko ibyo bintu ari byo cyangwa bitari byo ibyo bintu byose ni bitomogwe kubera ikiri kuma mu kipfungu ari ibibazo bikomeye cyane nimba bari kubarondera bafashe Bunyoni ko yagombye kwica perezida Ndayishimiye ni kubera ko uwo muntu nawe yoba harimo amakuru avuga ko yoba harimo afise uruhara mu rupfu rwa Nkurunziza we nawe atacabazwa ni gute umuntu avuga ku bintu biteye ubwoba gutyo mu mwanya wa mbere muravyibuka Bunyoni amaze gufatwa haciye nk'iminsi ine gusa tariki 25 z'ukwa kane uyu mupfumu wo mu Ruyigi nawe yaciye anyuruzwa amakuru dufite avuga ko yanyurujwe n'abantu bari mu bagezwa umutekano w'umukuru w'igihugu president Ayishimiye uyu mupfumu aramara iminsi atazwi iyo yajyanywe mu nyuma haciye amezi wa mupfumu ashobora kugaruka mu kazi kiwe mu Ruyigi aratekana abangaha atangorane umupfumu avuga ko yaguriwe impunzu avuga ko yaguriwe ipikipiki kugira yice umukuru w'igihugu ni gute umuntu nk'uyo mu butungane nawe adakurikirana ni gute Bunyoni avuga ati nzanira uwo muntu ntibamuzane aho kandi hari ikibazo umuntu yageze ku rugero rwo ko ahisuma umukuru w'igihugu ni gute akabazwa hanyuma ikindi kibazo gihambaye ngaha mbega uyu muntu yari buhisumu gute umukuru w'igihugu yoba ari umuntu asanzwe yahoraga arahura na perezida Ayishimiye ku buryo bafise ingene babonana akaba yari kumwikanwa isumu akarimuha nk'uko yivugira ko n'ubundi yoba yarayimuhaye ibyo bintu byaba bikorwa gute aho rero hakenewe umuco rero ntacyo mfise ndahazi ko mbajya ati nibyo sindabyemeje ntacyo mbije nanje ni nk'uko uyu muntu yitwa umupfumu yoshobora kuba ari umukozi w'iperereza yakoreshejwe kugira ngo ati mutego ate Bunyoni mu mutego bagasanga abo babwiwe ko uyu muntu afise amakuru bagahabwa ayo ma audio yiwe yoba yarafashwe nabyo bishoboka ko byateguwe byose biperereza hanyuma bikaza guta umutego bunyuna agira ati uraronse ibintu bizagufasha kwica umukuru w'igihugu bitari byo ibyo byose ni ibintu bishoboka rero birasaba ko byose bitohozwa neza mbega none byageze gute ngo zoba byavuganywe n'uwo mupfumu na bunyoni nabyo bikirishikira iperereza byaciye byageze gute aho hose hariho ibintu biba bikwiye gutomokwa jere nta kintu kinini ndabivuze ko bino bintu kiretse kuvuga ko aha hantu hakenewe umucyo ibiki byabaye ibi bintu binyegezwa abarundi ku rupfu rwa nkuru nziza ni biki ninde afite inyungu ko biguma mu gipfungo aho hantu nuko je mucumbise ko wambajije uti natwe ntitwizera ugira uti ni gute mwebwe mu bamwe mwirukanye na bunyoni munya mugasubira mukavugana na bunyoni uti cyane cyane Bob Rugurika reka ngahe ndamaze gucumbana abantu benshi namaze gucumbana abantu benshi ariko je novuga icyo ndakirazako cyambere cyo cyo ndakumenyeshe ko je ntarigera mvugana na bunyoni icyo ntakiriho bunyoni ntirigera tuvugana n'umusumwe bunyoni nari maze kumubona amaso mu yandi ngiri mu Burundi ngiri inshuro ziri hari inama nigeze gutumirwamo kuri hoteli yitwa Royale sinibuka ko ari Royale hari ari Bujumbura icyo gihe iyo nama yavuga nimba ntireshe byari ibibazo bijyanye n'aba bahunguka bangene bakwa amatongo ibibazo bya CNTB bunyoni ari umuyobozi mwishyikira mu biro by'umukuru w'igihugu araheza abari buryo aravuga ijambo muri iyo nama aho naramubonye twinjira turanamuramutsa yabahagaze ahari abakuruye ndetse abaramutsa none uvuga nibuka niboneye amaso mu yandi general arengiye mu bunyoni jewe si umugenzi ntacyo tuzinanye ko ntacyo duhurira ko ntacyo tuvugana na bunyoni icyo ni ukuri icyo ndagitomore ngahantu wave yitiranya umbwire ngo ugende umugenzi wa bunyoni ntacyo tuvugana na kimwe tuhurira ko na bunyoni muribuka yuko nigeze no gushyira ahabona ibitutsi natutswe na Mukabunyoni ngira abantu benshi barabyibuka Mukabunyoni icyo gihe nariko ndatohoza ku rupfu rwa Lydia Nibogora hariho amakuru yerekana ko Lydia Nibogora yari umugenzi wa Mukabunyoni hariho undi mugore agira gatatu bahurira ko yitwa Regina bari bafise kagurupe ko gusengera hamwe hariho rero amakuru icyo gihe nari mfise yavuga ko aba bantu bafise uruhara mu rupfu rwa Lydia Nibogora bampa nimero y'uwo yitwa Regina kuko iyo umuntu turiko turamutohoza kuko turamwandikira tukamubaza ashimye akatwishyura cyangwa natwishyura nandikiye Regina bihuyana n'uko Regina yari yicaranye na Mukabunyoni mugera kwa Bunyoni telefone ikifatwa na Mukabunyoni aho kwishyurwa na Regina nagiye kumenya mu nyuma ko nariko nishyurwa na Yacente niyo nkuru rero amajambo ya Yacente yanyandikiye n'ibintu by'ibitera soni niba ko nigeze gushyira ahabona ndari ndabyereka abarundi bose ibintu bivugwa muri iyo nzu natutse ibintu by'ubugesera akavuga ko turi ubwoko bubi turi ubwoko bukunda ubutegetsi atazi icyo tuburonderamwo twama turondera kubutembaga ibintu uyu munsi byo byagirizwa umugabo wiwe ntiyaza ko nabitutswe bihagije n'umukenyezi wa Bunyoni rero nta bucuti n'uko nifitaniye nabo bantu jewe icyo nicyo navuga hano kandi nagiye ndashyira ahabona kenshi ibintu bijyanye n'ibyaha mvuga ko bunyoni akwiye gukurikiranwa ko ntacyo duhuriye ko ariko kandi ntibisigura ngo iyo bunyoni bishyika akanyandikira ngo sinari kumwishyura ntibishikure ngo iyo bunyoni ashaka kumvugisha ngo sinari kumuvugisha muri ubwo butegetsi ndavugana n'ubushinya ko tuvugana wese ni ukuri hariho abategetsi bari hajya tumaze kuvugana hariho abadufasha kuronka umuco ku bintu tuba turiko turatohoza ko hariho abo bishika uyu munsi ugasanga mwavuganye akagutuka cyane mwavuganye akaguhana impu ariko bukeye ugasanga niwe agiye kuri stade akavuga ibintu by'ubugesera kuri we ibyo nama nabivuze kenshi bisigura ko je ntashobora gutangara numvise ko umumenyeshamakuru avuganye na bunyoni nta iwanjye nta nakimwe gitangaje ngaho nta nakimwe numva amaho gitangaje iyo bariko baravuga ko barundiye amakuru bavuga ko barundiye abantu bose nta nakimwe kiragitangajemo ngaho rero ko Bob Rugurika ashobora kuvugana na bunyoni ku bwanze icyo ni kintu gisanzwe kuko twese turashobora kuvugana n'abasendi b'FDD n'abavukanyi bacu nabo nyine turavugana bari mu butegetsi n'abataburimo imbonera kure turavugana ni nyinshi zitwandikira zinatumenyesha aya makuru duhadushira habona ibyabaye mu gisirikare n'abasirikare benshi tuvugana nama navuze muri ndondeza ko isoko ryacu ni iperereza ry'igisirikare ryatubwiye nk'amakuru y'umuntu yanyurujwe n'iperereza ry'igisirikare nama nabivuze kenshi rero aho ejo nibyashyira ukumva harabonetse umuntu avuga bati baravuganye nta na kimwe kizabagitangaje kumbure icyo tangaza nuko kokumva hari ikintu bakoranye kitari cyiza umuntu nkagiye ugasanga yakoranye n'uwundi muntu wo muri mu butegetsi muri abo bakora ibibi hakagira ikintu kibanga dukorana kandi kibi ibyo nibyo byari bitangaje rero kuri icyo ibyavuzwe kuri Bob Rubulika numvise byose yaravyiyamirije yaravuze ko amubeshera Bunyoni muri sentare ntiyabihakanye ariko Bob Rubulika yibo yaravuze ko atanyije ni icyo bita mu mategeko avuga ngo parole contre parole muri icyo gihe abantu babiri umwe yavuze yemeje ati cyarabaye undi ati cyabaye cyangira iki muri icyo gihe yanumviriza gusa ntacya ku ruhande umuntu akarindira ko ukuri kose kujabona ni ibyo byonyine nshobora kubivuga ko rero nizere ko icyo kitotuma utakaza icyizere cy'umuntu kuko nawe wonyandikira no kwishyura kandi numvise ibintu umbaza hari ibintu bikenshi bitoroshye byo ku ruhande rw'abangwanya ariko ibyo byose kandi sindashaka ko tuvugana sinakwanga ko tuvugana nicyo kimwe n'abandi bose abarundi gihe fata ko bose turabavukanye hari uri mu ruhande uru ejo tuba ari muri uriya ari mu ngorane uyu munsi uri mu ngorane ejo tuba ari heza hari uri heza ejo tuba mu ngorane ni nk'uko ejo perezida Ndayishimiye yogira ingorane agafatwa tugasangira yicwe tugasanga mu manza ariko ararenganywa bazi biriko biraba ubu turabona ko atanumwe adashobora gushyikirwa ejo shobora kuba ari Ndayishimiye nta na kimwe cyombuza kizombuza kuvugirana Ndayishimiye igihe azaba ariko baramuhonyora ashobora kuba ari Beriyani Ndikuriyo nta kizombuza nk'uko ashobora kuba agatongwa hasa nk'uko ashobora kuba uwundi munyapolitiki nk'uko ashobora kuba umenyeshamakuru nk'uko ashobora kuba umurundi mutoyi nk'uko ashobora kuba umuntu wa nyuma abantu bakengera bose ndabafata cyo kimwe abarundi bose n'abavukanye naho nugarukiriza mbona nafashe imyanya munini cyane wambagiye ikibazo kirengeje kinini nanjye nashimye kukishyura mu bwaguke bwose atacyo mbishije uko ndacumva nyine niko shimye kukishyura murakoze ku kabazo mwambagije nizere ko gafise abandi kaza gufasha
ndatanze mwiriwe neza abo bava muri muba ku mpande zose z'isi nongera ndabashimira kubategura kino kiganiro cyo guhuza abarundi burya abarundi burya ndababarire mwabo bafamwe icyo dupfa ntabwo gisa ntabwo kisumba icyo dusangiye icyo dusangiye nicyo kiri niya gusumba icyo dupfa uko biri kose tutezwa kubana kubera itongo Imana yaduhaye ni burya burundi nyene niwo murimo rusange nta naho dushobora gushirana twese dutezwa kubana kandi ibyo ni nk'itegeko ku murundi uwo ari we wese mumbabare kuba ntangukije amajambo ndanahaye ikaze rero umwubaha Pacifique ninahazwe asanzwe arongoye ishyirahamwe Focode ritaharanira inyungu za politiki akabazo ka mbere reka mvunagure akabazo ka mbere kiwanje sanzwe nzi neza yuko abo muri opposition nabo muri societe civile bataba mu Burundi basanzwe baba mu buhungiro n'ibinyamakuru byigenga amaradiyo uko asanzwe bahanze bose bashyize mu majwi yuko menga Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere jenerali Bunyoni ko ari we afise uruhara nka Katsebe Fusa bwo kwangara kwabo niwe yabigizemo uruhara uruhara rero ariko uko bukeye siko bwira Imana yarafashije abo muri opposition nabo mu gateka kazina muntu ma societe civile mwebwe Imana yarabafashije watumye mwangara haraza ubutegetsi wandi butegetsi bushasha bubowe na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye ubwo butegetsi bwashize ku murongo ubutungane bw'u Burundi. Ubutungane bw'u Burundi uno munsi bamusantere bisanga mu gasho bagura amatari barabuguzwe bakoze nabi ubonaho biri no kubashikanganje. Ni ukuvuga iyo ni isura ya mbere yerekana yuko ubutungane buri ku kivi. Nyakubahwa umukuru w'igihugu hari ikintu kinini yakoze. Rero banyakubahwa umutumire wacu nigira ndakubaze igituma mutarataha kandi uwo muvuga yuko yabangaje yaramaze kurenguswa imbere y'ubutungane ubu akaba afunzwe ubu naho ikibazo mujyanze n'icyane ikibazo cyari kuri we cyangwa ikibazo cyari kuri mwebwe. Ok, ikibazo cya kabiri ni nko kwijogota no gutangara. Jyewe nshaka musobanurire neza ingene aho rero ndaza no kumuzana mwo Bobo Rugurika ndanabwira icyo mvuze ko ku rupfu rwa nyakwigendera wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza igihe yashengera cyangwa yitaba Imana leta cyangwa abaganga harasohotse icyamuhitanye yuko yari COVID-19 COVID-19 nimba ntibagiwe kandi nibaza yuko za RPA izo radio zose zirakorera mu gihugu namwe bo muri societe civile mwese nta muntu yigeze avuga ikindi kintu cyishe inyuma y'urupfu rw'iwe. Abanyagihugu twese twaremeranije na leta nabo muri societe civile nabo muri opposition n'ibinyamakuru byigenga abarundi twese tubimenya uko o kandi n'ubu tubizi uko o uko niko kuri. Ikintu gihe cyari kintangaje ndagaruka kuri Bunyoni ku ifungwa rya Bunyoni. Ifungwa rya Bunyoni yaragijwe amakosa nk'umwenegihugu w'u Burundi nawe ararenguzwa imbere y'ubutungane kubera hari ibyo yakurikiranwa. Ariko ikintu cyantangaje ni uko hamaze kuvugwamo izina rya Bobo ndanamugarukako Bobo Rugurika asanzwe atwara iradiyo iri muri opposition itakorera mu gihugu radio RPA. Rero Bobo amaze kuvuga muri urwo rubanza ku ruhande rwatwe rw'abanyagihugu hari ikintu cyari utangaje. Sinari nzi igihe mwazana bacobarira ku mbuga zanyu ku maradiyo ku mayoutube ku masocial media yuko Bunyoni ari we yabangaje. Sinari nzi yuko ahubwo Bunyoni yoba yakoraburana yaraganira na mwego muri opposition especially cyane cyane Bobo Rugurika hagiye kumugaragara Bunyoni ibyo yakibwira ati Bobo yibarutse yamuha congratulation icyo bita felicitation yaramuferesita. Rero ntatangaza ingene mwavuze yuko ari Bunyoni yabanganje kandi mwabwiye muvugana mukezanya mugurana n'amahera. Icyo ni ikintu cya mbere. Uno munsi bikubera ngora rero kubizera ibyo mwatubarira n'ibyo mwaba mutubarira tuko turahiga ukuri tukakubura. Bunyoni niwe yatwangaje ku rundi ruhande Bunyoni niwe akarabakeza. Ikindi kigira kabiri Bobo amaze kuvugwa mu rubanza yakoze ikintu bita nawe nakogera igitero kuri leta ibyo niko nabyise mumbabarire kandi aho wasanga nawe umushyigikiye wo muri kandi uvuga yuko utegamira inyungu za politiki wasanga nawe umushyigikiye mumbabarire je no kunda kubaza kandi nishiwe neza je biranjyohera. Bobo yaciye avuga ngo hariho amakuru ngo menshi ngo narisanzwe ifise yuko ngo perezida Nkurunziza yahawe isumo. Sase bre nukuri pe ivyo nukuri cyangwa ni guhangayisha abanyagihugu. Opposition yavuze yuko Bunyoni yabangaje niyo opposition bunyoni yavuze yuko yamaba ferefita bo bavuzwe mu rubanza haca haboneka yu ibyishe urumviza ivyo bintu tukeneye mudusobanure neza bisobanure neza wasanga tena na jeje nyene fise utwo tubazo bisobanure neza ingene ubwa mbere mwemeranije na leta yuko nyakwigendera umukuru w'igihugu Nkurunziza mwese narutangaje yuko yishwe na covid kandi niko kuri kubera nta kundi kuri kwigeze kuhaba ibi nabyo byo kuvuga ngo yishwe ni sumu ibi nabyo byo kuvuga ngo urubanza rwa bunyoni rwagenze ngo rwagenze na dusobanurire ibi nabyo mwabikuye hehe kuko hari ibintu twebwe bagiye kudushaka kwisangamwo kuko kuba tuko turakinirwa ko politiki na mwebwe cyane cyane na mwebwe mu gatega kazi na muntu muvuga yuko muti mutaserukira inyungu za politiki mugafatikanya nabo muri opposition bazwi rero dushaka umuco nyamuco mumbabarire murejo mwanya muremure kubera nifuza cyane cyane kirekire imana ibahezagire mube aho muraka mubahwe kandi muhige umubyeyi wanyu ariwe Sebarundi canke leta mutahuke muhira twubake igihugu murakoze
namwe ndabashimiye rwose kuri kino kibazo kigira gatatu murakunze no kumbaza si ubwa mbere mumbajije kandi uko utubazo twanyu twose twamara utubazo tutoroshe tuba dusanga kenshi twumvikanamwo ibyumviro byabari nko muri CDD-FDD rero ndabashimiye kuko kuba dushobora kuganira kuba bikunda ko abadasangiye ibyumviro bicara hamwe ntitwicaye hamwe mugabo bashobora guhana bakaganira bamwe bose bakavuga icyo bafise ku mutima n'ikintu gihe sanzwe nshima ko mvuga iminsi yose ko Burundi buzokizwa n'uko Abarundi bashobora kuvugana akabazo kawe ni akabazo karekare cyane akabazo k'iminota 8 karimo ibintu byinshi ariko ndagerageza uko nshoboye ndakishureko mu ntango wagize uti mwebwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi na cyane cyane bari hanze aho mashyirahamwe yigenga nabo nyine bari hanze mukunze kuvuga ko General Bunyoni ari mu bantu ba mbere babatumye muhunga rero ntiwumva ingene General Bunyoni amaze gufatwa agapfungwa twagumye tuba hanze tutaciye dutaha nibyo ntibibeshe uvuze ko duhora tuvuga ko General Bunyoni ari mu ba mbere mu bafise uruhara rukomeye cyane mu byatumye duhunga icyo ntiwakibeshe ariko si General Bunyoni wenyine nta munsi n'umwe tuba tuvuga ngo twahunze Bunyoni oya twahunze ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ubwa mbere Petero Nkurunziza yari umukuru w'igihugu arondera kwiha ikiringo kigira gatatu atabiri kuri bo n'ibyiza shingiro n'amasezerano ya Arusha amaze kubona abanyagihugu babyiyamirije aca yiha umugambi wo guhonya ababyiyamirije n'abari imbere mu mashyirahamwe imigambwe bari imbere muri abo bagiye baravuga hakiri kare hose biyamirije ikiringo cya gatatu kuko yafata ati nimba abanyagihugu baragiye mu ibarabara nuko hari abantu kuva imbere bari bagumye bigisha abanyagihugu ko icyo kiringo kitari cyo barabubahura gusa naho bajya mu ibarabara akongera agafata ko amashyirahamwe turongoye cyangwa imigambwe abandi barimwo ari byo byatumye byahamagaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cyiwe cya gatatu mu nyubako yakoze yo kujya guhonya baba bakoze imyiyerekano baba bari mu mashyirahamwe cyangwa imigambwe yakoresheje inzego z'umutekano ugwego gwa mbere gwabaye igipolisi cy'u Burundi n'iperereza no wa mbere bakozeje bintu navuze mukindi kibazo nari nabajijwe ndibutse uruhara General Bunyoni yakoze muri icyo gihe ari umushyiranganji w'umutekano arashyiraho ubwego BHE Brigade Internet arakorana n'iperereza yaravuga ko yaba yarageze no ku rugero ari we yemeza abamaze gufatwa ko bicwa cyangwa ko batwarwa mu masentare urumva ko uko wabivuze ko tumufata ko ari mu ba mbere batumye turi impunzi nicyo cyo gihenda no mu nzego zabananije kuturondera iyo turi inzego z'iperereza turafise amakuru akwiye yingene General Bunyoni yari afise uruhara muri ibyo byose byo kuturondera ariko navuze si General Bunyoni wenyine hariho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza hariho umushyiranganji w'umutekano hariho ubutwari iperereza n'abari munsi yiwe bose acakoresha umva General Etienne Ntakarutimana munsi haca haba umuyobozi w'umushyikira wiwe General Maurice Mbonimpa munsi haraza ubutwari iperereza mu gihugu hagati icyo gihe yari Emmanuel Ndayiziga hakaba ubutwari iperereza hanze y'igihugu munsi yabo hakabaho izindi nzego zijejwe kurondera biyamira igifungo cya gatatu baba bari mu gihugu baba bari mu mahanga mu gipolisi hariho izindi nzego nk'izo nyinshi uretse twavuze de biro w'amahoro yatwara Brigade Internet hariho izindi nzego zijejwe iperereza n'izindi ugiye ku kirimba cy'umukuru w'igihugu hariho bwa mbere BSPI yabo uyitwara yabo ugenzwa iperereza muri yo n'abandi bakoreshwa ku kirimba bari bagejejwe nabo nyine guhama abiyamye igifungo cya gatatu cya Nkurunziza na twebyo turi mu mahanga hose baturondera ko ari cyo bashaka kudukora ko hariho igipolisi ati nashimye cyari ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ubitwara Alexandre Muyenge munsi hakabaho nk'uwatwara kompanyi ya mbere wo bita Ndundi nawe yari muyegereye cyane Petero Nkurunziza hariho kandi abo bakoresha mu iperereza ku kirimba twaravuga kenshi nk'abitwa ba Brigadier Jonas Ndaririnde ba Caporale Claude Nijimbere batagira amatwi n'abandi benshi n'abandi bandi benshi bo muri ati abo bose bariko baraturondera hariho mu gisirikare inzego z'igisirikare zariko zirabikora cyane police militaire hariho nk'ikambi ya Muha Pascal Minani batazira amababa abantu bose barazi ibyo ariko arakorera mu makaratsiye mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura hariho nk'umunisi bita na Colonel Darius Kurakure yariko arakorera mu makaratsiye y'uburaruko bwa Bujumbura arasubirwa na Dismas Sindaye hariho amakambi yanda atandukanye mu gihugu hagati nko muri za Jenda za Mugamba nk'ibyakorwa na Majoro Marius igikinyo sindagibutse n'ahandi henshi no kuvuga inzego nka zose z'igihugu zihambaye z'umutekano zari ko zigakoreshwa na Nkurunziza mu kigo cyo kwica cyo guhama cyo gufata cyo gupfunga cyo kuboreza igufa cyo gufata ku nguvu amari yose ashoboka yari kwakorwa n'inzego zose z'umutekano zifatanye zitorondera zose rero waza kuvuga ngo twahunze Bunyoni yo bari mubenshi Bunyoni yari mu afise uruhara rwa mbere rukomeye ariko zari inzego nka zose z'igihugu zari zibirimo Perezida Ndayishimiye amaze kuza ntibyahindutse wa Bunyoni yari umushyiranganji wa mbere Gervais de la Kabuca atagiye andahugarika aho umushyiranganji w'intwari hagati mu gihugu abo bose uko ari babiri bafise uruhara rudasanzwe rungana muri ibyo bintu ni ukuvuga niwo funga Bunyoni ngo ukizana ndakugarika ngo uvuge ngo waje guhumuriza abantu nta kiba gihindutse ufashe abo bamuseremu ku butegetsi bwa Ndayishimiye ugafata abo bose tuvuga ko bagiye barakora ibikorwa byo kwica abantu abakazungu abitwa abankoroka bose bari muri izo nzego mbere ku butegetsi bwa Ndayishimiyeho hacya haza ikindi gishyashya cy'iperereza ry'igisirikare ryakoze ibara naryo riratumarira abantu batari bake barimo bagiye bariyamiriza ikimbo cya gatatu cya Nkurunziza imvugo y'umukuru w'igihugu nahitani yeni imvugo yari hari imbere nawe nyine twita abansi b'igihugu yari ko aravuga guhera umunsi avuga ijambo rya mbere aheje kurahira imvugo yakoresheje yari imvugo itwita abansi b'igihugu nkuko kuri inkuru nziza yabikora ni nkuko za manda nababwiye zidafashe zahavuye zisohoka bakazitwambika zakozwe ku ntwaro ya Ndayishimiye nta ntambwe nk'imwe turigera twumva Evariste Ndayishimiye avuga ko agiye gukosora ibyo bintu kugira ngo abahanye hagati y'akazi na muntu batahuke mu gihugu amashyirahamwe yigenga asubire gukora mu gihugu gushika barafuswe kugira imigambwe yafuswe isubire gukora kugira abarongoye imigambwe basubire kugaruka kugira abarongoye amaradiyo bashobore gusubira kugaruka bahaturi kwibita urumva ko cyazo se umutahe si bunyoni badusubira kwibitahe bakacimanza ziducira gupfunga ubuzima bwose bakatunyaga ibyacu byose yaba yari bunyoni yabikoze apfunzwe cyangwa akuwe aza twumva itangazo rivuga riti abo yanyaze ibintu barabisubijwe amashyirahamwe yafuswe aragarutse imitahe twashyize ku bantu turayifuse nta kintu na kimwe kijya muri iyo ntumbero cyabayeho rero uwuvuga ngo ni bunyoni twahunga iyo babeshi mugabo uwavuga ko bunyoni afise uruhare runini mu byatumye duhunga iyo bavuze ukuri aho nuko nubacishura gendaze uko intwaro ya Ndayishimiye yifata ku batavuganwa n'ubutegetsi haba mu gihe bunyoni yari ahari haba mu gihe bunyoni atahari nta mpinduka nini ihari gushika ubu turi abantu turondegwa n'ubuyo twahungiye baturondera kwa kundi intumwa zabo ziturondera mu bihugu bitandukanye turabyizi turafise amakuru yabyo bamwe n'abazungu basigaye barondegwa ngo baze kuturondera turabizi ayo makuru tuyafise ntawe uza kuduhenda kuri ibyo bunyoni ahari cyangwa atahari umurongo uracyari wa wundi wo guhama bamwe mu bana b'u Burundi bakabita abasirikare b'igihugu aho ntacyahindutse ku kibazo kindi kigira kabiri kiri mu kibazo cyawe ikibazo kigira kabiri wagitumbereje cyane ku muntu atari mu kiganiro kuri Bobo Rugurika aho biraza kungora kumwishurira biraza kungora rwose kuko urumva atahari niwe ashobora kugishyira kuko muri ikindi gihe mubona mutumira icyo ushobora gukora mu byo bagiye bavuga ni ugukoresha amajyamba amaze gukoresha bamwe n'abandi ibyo bamaze kuvuga ndashobora kubyibutsa ariko nta kirenga ngaho ushobora gukora kubera ko atari mu kiganiro wenyine ngo abyishyurire mumutumiye kumbure nawe azoheza abyivugire muri ibyo rero wavuze wahereye ku kijyanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza n'ibyaruvuzwe ko uturabijyanisha n'idosiye ya bunyoni numvise ariko byaje kuko wagize uti Bobo amuvuga ko yavugana na bunyoni hanyuma bamaze kumuvuga nawe acyazana ikibazo kijyanye n'urupfu rwa Nkurunziza uturavuga uti icya mbere wemeje wavuze uti yaba leta yaba twebwe ko twese duhuriza ku kuba Nkurunziza yishwe na coronavirus COVID-19 cyo kintu sicyo na gatoyi leta ntabyo yigeze ivuga n'umusumo kandi na twebwe ntabyo twigeze tuvuga n'umusumo twese twagumye dusaba ko habaho umuco kucisha Perezida Nkurunziza nibutse ko imbere y'uko Nkurunziza apfa Nkurunziza atanemera ibyo bintu bya COVID Nkurunziza yavuga ko Burundi bukingiwe n'amasengesho muravyibuka avuga ko ikirere cy'u Burundi gisengeye umuvugizi wiwe akabyemanga gose ko Burundi busengeye atangoranye ijyanye na COVID
ibiturimwo nimba mubona havugwa ikiza hirya no ku isi mugo bukana twebwe twabanda dukora mu kudusenga twagira imyiyamamazo atanga amanzi abantu bakajya ku mashure amasoko karema amasengero agakora imirimo twayikora atanga amanzi nimwibaze yuko ari undi buhinga bwinshi buhari ni ikiganza cy'imana yerekana ko ari ikimenyetso kidasanzwe cy'igihugu cyacu Burundi yarabisezeranye turashima ibyo Imana dukoreye amatora meza umutekano mukaja kurima mukimbura mugira amakoperative mukarima mukimbura abandi mukadandaza abandi ahandi byakwamye byose dukomeje gushimana yacu Andi dera kwamye. Dera kwamye. Urazi kwa umukozi w'Imana ukabwira ubutumwa bw'Imana, ubutumwa ku telefone. Umbara maho. Nta kintu kinezere nk'umwungere uri kumwe n'abantu bawe mu ngoro y'Imana. Akurazi gusohoka mu ngoro y'Imana. Gusohoka ubutumwa kuri radio, kuri telefone mwumvirize. Iby'Imana yabiturinze mu Burundi, tuvuga ubutumwa azarabi. Ugushaka mu isoko uje gutandaza ugushaka. Nta bundi buhinga. Ubwo n'ubukuru bw'Imana, ikiganza cy'Imana kiri ku Burundi, ku Barundi. Umuhezagiro w'Imana, umugisha w'Imana. None ushaka bigende gute? Bijya biza byose bavuga bishya muyaga. Nuri muyaga w'u Burundi, Imana iwutunganije neza. Nibihite, turi kubona amashema na yacu. Nibihite. Mwese ndabona ngaho mwebwe. Hari n'umwe yambaye akahobera umuntu ngaho mwebwe. Nira kambaye ngaho, hari ukambaye ngaho. Hari n'umwe yambaye akahobera umuntu ngaho. Hari n'umwe ari ngaho. N'Imana ibikora ikabirema ikabikomeza.
Imbere y'uko apfa, ibitigire by'abarwayi covid byaranyegezwa ntibyashyirwa ahabona. Byagiye guhinduka apfuye abariho. Ndayishimiye aje we acavuga ko covid ari umwasi akomeye cyane w'igihugu. Ariko imbere y'uko Nkurunziza apfa, ikintu nticyavugwa byari binyegejwe. Hagize n'abamenyekana ko bayirwaye, leta yarabiharira. Murimva ko byavuzwe ko umushikiranganji w'amagara y'abantu w'icyo gihe Tade Ndikumana yigeze kuvuga ko yaguhaye covid akaja kwivuza muri Kenya. Ariko icyo gihe leta irabihakana, ku buryo yavuye muri Kenya ubwo nyine aca yinjira mu nama y'abashikiranganji kugira batwereke ko atarwaye covid. Inyuma gato hacyafatwa umupasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza ajya kwivuza muri Kenya. Denise Nkurunziza yagiye kwivuza kubera ko byari biri mu gihugu batagaba, bica birasamirana isi yose. Ibinyamakuru bya Kenya biramenyesha ko agwaye covid 19. Baravuga ko n'abagiye bamuherekeje bose basanzwe bagwaye barabashira barabafasha nabo nyene muri izo bihe nk'uko byakogwa muri izo bihe. Igihe muri bako n'umupasoni wiwe yamaze kuja mu mahanga, ibyo bintu byose biriko biravugwa, Perezida Nkurunziza atahagarika kuja mu bikorane by'abantu benshi. Muravyibuka gushika havuga amajambo yarababaje mu gihe covid tuzi nyine yari imeze. Ariko aratwenga ibihugu abantu bambaye agafukamunwa, wewe akacyita ngo agahoma munwa akabitwenga. Nibuka itariki imwe kwa gatanu ahamagaye umukobwa wiwe akamuha agashimwe, akavuga ati nyegera, akavuga ati birya bavuga nta biriho nimubyumvirize. Iyo niyo mvugo yari iriho mu gihe cya Nkurunziza.
Agafoto we ntacyo nshinda gufata kuko birya bavuga si byo. Bijya bavuga ibyo hanze si byo bijya, murabyitondera nuko mugenzi. None ngaho nimwegeranye mwese ngaho, hari ingwane mufise ngaho, dukomere amashema yacu.
Nta muntu rero yigeze avuga ngo Nkurunziza yishwe na covid icyo gihe agipfa. Byarakekwa hose, byarakekwa mu makuru mpuzamakungu ariko mu Burundi icyo kintu nticyavugwa. Leta y'u Burundi yashyikirije ko umukuru w'igihugu umutima wahagaze, nta kintu kirenga ngaho bigeze bavuga. Ntibavuze cyawuhagaritse, ntibavuze akijya mu bitaro icyo yari arwaye, ntibavuze na kimwe tugiye gusa ngo yarinjiye mu bitaro ngo ku munsi w'Imana ngo ku wa gatandatu, hanyuma ku munsi w'Imana ngo atangura ngo kumera nk'ukize ngo araganiriza abantu, anavuga ko hari abantu bari guhura ngo ku wa kabiri, ngo hanyuma ku wa mbere mu gatondo araremba akajya muri koma acyapfa. Nuko bavuze nta munsi n'umwe bigeze bavuga mu Burundi ko Perezida Nkurunziza yishwe na covid 19.
Communiqué du gouvernement de la République du Burundi portant annonce du décès inopiné de son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi. Le gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse aux Burundais et à la communauté internationale le décès inopiné de son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, survenu à l'hôpital du cinquantenaire Natwe Turashoboye de Karusi suite à un arrêt cardiaque. Alors qu'il avait passé l'après-midi du samedi 6 juin 2020 à assister à un match de volleyball en Ngozi, cependant la nuit du 6 juin 2020, allant vers le dimanche 7 juin 2020, que son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, a senti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital de Karusi pour se faire soigner. Il a été reçu en hospitalisation pour état de malaise. Le dimanche, son état de santé s'est amélioré et il s'est entretenu avec les personnes qui étaient à côté de lui. À la très grande surprise, dans l'avant-midi du lundi 8 juin 2020, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Une réanimation immédiate a été entreprise par une équipe multidisciplinaire de médecins pendant plusieurs heures avec une assistance cardio-respiratoire. Malgré une prise en charge intense, continue et adaptée, l'équipe médicale n'a pas pu récupérer le patient.
Ndaza kuvuga ico ico giye manje ku
nitwa Munyaneza ndumunyamasisi iki kiganiro nikurikiranye kumara imyaka ibiri kandi kiranezeza cyane ikibazo cyanjye cya mbere kirabaza ngo ese ko Bunyoni yafunzwe kubera ko bamwagiriza guhirika ubuyobozi no gushaka kwica umukuru w'igihugu hakaba hari andi makuru asobanura neza ko umukuru w'igihugu hari ashobora kuba yagirizwa kuba ari we wishe inkuru nziza nkaba ari ikibazo cyanjye aho kiri kivuga ngo ese wafunga ukekwa kuba yarashakaga kwica umukuru w'igihugu cyangwa guhirika leta ugasiga noneho uwishe niba rero ari uko bimeze nasabaga ngo ubutabera bwigenge bukurikirane bwivuye inyuma ufite amakosa wese bashobore kumuhana icya kabiri nagusabaga nkawe uyoboye iki kiganiro nkurikije ukuntu usobanura n'ukuntu witangira abanyagihugu birasaba iki kugira ngo bishobora kwiyamamaza abarundi babe bagutora
Naramuki Jumutumire Pacific and Nahatwe, and Dwai San Claude, no consultant in Namibia. Havanago Magushikiri Sakavazo Kanja Kahagatse, Kiganda Gugujumo Hisi, Petro Honzis, Hosar Mukuru Girugu to Burundi, Mukonumbi Jikigani or Chavaye Kibugako, Yobaya Kandabu, Mukuru Girugu Yobahari. Bari cyita ndayishimi havuga tuti none byo bari byo niba ari byo nk'uko Bobo Rugurika yashoboye kuba reka aravuga yuko ibyemezo byo babifise kuki bitoshikwa habona kugira ngo bashobore kumushengeza je kubwibyo ndavuga tuti ariko naho nibitaba ibyo mbega muri icyo gihe umukuru w'igihugu ntashobora kuzohava yitwarira Bobo Rugurika ukazosanga arahuye nawe n'ibibazo cyo kwitwarirwa cyangwa guhanwa imbere y'amategeko rero Pacifique Nahazwe nagomba kumwaduha umuco kuri icyo kintu kijyanywe n'igandagurwa rya Petero Nkurunziza koyoba yaragandaguye cyukuri na varisitu cyangwa na kagwi basanzwe bari kumwe mu burongozi ibyo bihangange ariko kandi nkavuga tuti n'ibyaba riremendanya naho twosaba ko ababishyigikiye cyangwa abashoboye gutanga amakuru bosaba imbabazi uburongozi bwabo hari kuko baba barabarengeye akarindwi.
Kino kibazo tubiri twamujya neza w'imasisi bena Jean-Claude wo muri Namibia natwe dushimye tuje inyuma y'inyishu nari mpegeje gutanga mu kanya inyishu yavuga kuri bino bibazo nyine babajije rero mwebwe nta sinza guteba cyane kuko murada dusanga mu nyishu natanze imbere harimwo inyishu ku byo mwagiye murambaza ariko utuntu dukeye mwongeye ko ngira nce ko mu mwanya muto imbere y'uko njya kwakira abandi banyagihugu benshi bambajije badasanzwe bari muri groupe tuhaze turangiza kino kiganiro Munyaneza bwa mbere ndamushimira ko atari mu Burundi akaba yitwaritse rwose ibibazo by'u Burundi gutya wagira ati none nimba Evariste Ndayishimiye afise uruhara mu rupfu rwa Nkurunziza bigenda gute ngo hapfungwe Bunyoni yagirizwa ko yashatse kwica umukuru w'igihugu bakaca bareka Ndayishimiye nawe yoba yaramaze kwica umukuru w'igihugu mu mabare namaze kubivuga ko atacemezo na kimwe fise kuri bino bintu nta cemezo na kimwe fise uko nishyuye kiriya kibazo navuze ko hakwiye gukorwa amatohoza byiza yoba amatohoza mpuzamakungu kuko biragoye rwose ko amatohoza yokorwa na Ndayishimiye na leta ya Ndayishimiye kandi mu gihe nawe yoba yiketswe muri icyo gihe hariho amakuru yoba avuga ko yoba arimo ariko nibutse ko Bobo Rugurika uko jye namwumvise atigeze avuga ngo Ndayishimiye yarishe Nkurunziza Bobo Rugurika amajambo yiwe yavuze ati Ndayishimiye arafite icyo abizi ko urumva ayo n'amajambo biratandukanye kuba afite icyo abizi ko no kuba yaramwishe birashobora kwegerana cyangwa gukwegana mugabo jye nshima kuguma nkoresha amajambo umuntu nyine aba yakoresheje rero sinjye kuvuga ngo yaramwishe mu gihe n'ayo matohoza wabikoze ko atabivuze gutyo urumva ntacyo ndabizi ko n'ukuri mugabo abaye abifisemo uruhara ntacyo buza ko nawe nyine atohozwa ko nimba abifisemo uruhara nawe nyine yatohozwa ko
najya ndababwiye ko kubwira tuvuge ko ari sumuntu kubera ko tubizi uno munsi RPA turafise umuntu turazi aka identite turafise umuntu turazi neza umwidondoro w'umuntu yazanye isumu yishe Petero Gurunzi reka ndanababwiye yuko niyo yayikuye agiye kuyikura muri abo bantu nyine bumva ngo babapfumu bayikuye mu gihugu cya Tanzania mu karere ka Mwanza iraza mu Burundi ingene yahanahanywe gushika naho ihabwa Nkurunziza icyo n'ikindi kibazo mugabo ivyo ndabizi kuko ndabifitiye ibyemezo tubifitiye ibyemezo iyo mvuze ibyemezo murabyumva murazi ibyemezo ni nk'uko nabivuze ni ibyemezo dushobora no kwerekana n'imbere y'inzego z'ubutungane mu mugambo CNDD-FDD kumurere tangire ko hariho abantu bake bazi ibya rujyarupfu bazi n'integuro ya rujyarupfu ingene yahawe isumu abo rero nibo babizi muri abo oni ni bake harimwo aho tuta abajenero mugabo uco nashaka gushimikira ko uno munsi nuko nshaka kubwira abarundi n'amakungu yuko umukuru w'igihugu w'uno munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arazi neza ndamuguze ni nawe ari ku isonga ry'igihugu arazi neza iby'urwo rupfu kwa Petero Nkurunziza kandi arazi neza ko hakoreshejwe isumu ibyo ndabivuze
impfu z'abakuru b'ibihugu n'impfu zubahwa ni nk'uko twabonye ko zidaheranwa n'abo bakimyaka bitinda bigasura bikagaruka ariko urabona urupfu rwa perezida Melchior Ndadaye rugaruka haciye imyaka 30 urumva n'uru rwa Nkurunziza nimba yarishwe umwanya wose uzohaca ntabonze ariko burya icyo kibazo kuzasubira kigaruke ndabyibaza rero aho kumwe navuga je nsaba ko babaho by'ukuri amatohoza atababarira kandi yigenga by'ukuri icyo kintu cyose bigira kidavuga kijyanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza kigakurikiranwa navuze ko ataka ikintu gitoya kibaho iyo kivuzwe ku mukuru w'igihugu abavuga ko yariye isumu nibumvirizwa ibyemezo bafise nibikoregweko abavuga ko yoba yaragwaye covid nibumvirizwa ibyemezo bafise nibikoregweko abavuga ko hariho no kuba atakurikiranwe neza mu bitaro ko byategerezwa nibumvirizwa hanyuma bitohozwa nimba nabo nyine bariho abagize amakosa muri iyo nzira babihanikwe ibivuga ko hari umupfumu yobabyiyemerera ko yagize uruhara nibitohozwe hanyuma nimba yarakugira uruhara koko abihanikwe aba yataruhara afise naho yezwe niwaho mpagaze mu bintu be niko namavuga imyinshi yose nibitohozwe ibintu bivuzwe ni byinshi cyane nibitohozwe abantu ntibaza kutubwira ngo baritwaye impfu z'abandi bakuru b'ibihugu hakaba wundi mukuru w'igihugu ziwe atanguye kuvuga ibintu biteye ubwoba nk'uku leta ikaguma inumye ibyo bintu ntibyumvikana ibyumvikana nibitohozwe bimenyekane neza ibyo ari byo nk'uko namaze kuvuga ko bitangaje kumva ibintu biteye ubwoba nk'iyi byo baba byaravugiwe mu makomisiyo yakoze amatohoza mu bumvirije bunyoni nimba abacamanza baciye urujya rubanza mu mwiherero ibi bintu byo baba byaravugiweyo nimba muri parke ibi bintu byo baba byaravuzwe nimba ama audio nabonye parke ivuga ku ifise koko bino bintu bivugwamo hanyuma parke ikaba yarabibonye ikabyihoza ntibikurikirane erega abo bantu bose bakwiye kuzokurikirana yaba procureur general de la republique yaba yaronse ibyo bintu ntabikurikirane yaba abacamanza ba Cour Supreme baba bararonse amakuru ajyanye n'ibyo bintu niba yakurikirane n'abandi bose abo bantu bose bakwiye kuzokurikiranwa bose bakavuga impamvu ibyo bintu byaba byarashyize imbere yabo nyege na kimwe bakora abo bose mu nyuma hari ibindi byaha bishobora kuzobajyako nuko ndacumva ya wambajije munyaneza uti mbega ndazi ingene witwanike by'igihugu ntiwokwitoza nawe ngorongora igihugu icyo murumva ko kitanashoboka umuntu bamaze kumushyira ku imanza zo gufunga ubuzima bwose urumva ko ibyo kwitoza byo byo kugira witoze ubanza kuba mu gihugu kwitoza hari iyo kaje judiciaire babanza kweza kwitoza hariho no gushaka kwitoza nimba ni umurongo muremure ariko inama nyitoza nuko atani igihugu uyu munsi mfise urumva utakigira igihugu ntajya mu byo kwitoza atani igihugu afise ariko niki cyo tubuza ko tuguma tubwira uruhara ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu cyacu buriya umuntu ubwira agirira akamaro igihugu ntateza kuba umukuru w'igihugu mu kibanza cyose umuntu arimwo usanga hariho byinshi abashobora kumara rero ndagushimiye ko numva kunyizigiye numva gushima ibikorwa byanjye nari gushimiye urakoze hanyuma kuri Jean Claude ari muri Namibia nawe nyine ntiyatandukanye cyane n'ibyavuzwe na Munyaneza kuri ibi bijyanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza gusa yashyizemo ikindi ati waragira ati nimba umukuru w'igihugu ahari uyu munsi yaragize uruhara mu rupfu rw'uwo yasubiriye ibyo bintu byotohozwa kandi nawe nyine akabihanirwa ku rundi ruhande naho nimba bari ko bamwambika ibara naho nyine byotohozwa abamwambitse ibara bakabihanirwa yanabagize ko umukuru w'igihugu atokwitwarira abo bamwambitse ibyo bara jewe mvuge kwa kundi nyene bwa mbere bwo sinumvise Bob Rugurika yagiriza umukuru w'igihugu ko yishe uwo yasubiriye afite numvise icyo numvise ni uko avuga ati arafise icyariziko urumva icyo icyo ni ibindi jambo umuntu yava mutamika ibyo atavuze hanyuma avuze ko afite icyariziko nimba umukuru w'igihugu icyo cyo mushavuza kumva ko amurenge ya karimbi kwitwara n'uburenganzira bw'umuntu wese cyo nta nacyo cyaba bitwaye cyo mwitwarira bakumviriza muri bako Perezida Nkurunziza yitwariye umuavoka Maitre Menge aritwarira undi murundi wa mu Faransa urubanza rwa mu Faransa baragumviriza hoho abacamanza bigenga urubanza bararuciye rero n'undi agombye kwitwara nta wo mubuza boheza bakabumviriza bakamwishura ariko mvuga ko gusika ubuje mu byo numvise Bobo Rugurikana we mwaba mwambika ibara kuko sinumvise ibyo bintu bivuga ko ndayishimiye yishe Nkurunziza numvise gusa avuga ko umukuru w'igihugu afite icyarinzi ko ibyabaye nico numva ariko twese duhuriza ahantu hamwe urupfu rwa Nkurunziza rukwiye gutohozwa ubwo umukuru w'igihugu ntibarusanzwe nkuko kandi n'izindi mpfu z'abarundi dukwiye kumenyera ko ata muntu apfa ibintu bikagenda gutyo bidatohojwe iyo biboneka ko hashobora kuba harimwo ikitumvikana hanyuma hariho n'ubundi mugu nibazo habaye nico umuryango wa Perezida Nkurunziza wavuga kuri bino bintu umva twese turavuga twarabonse amakuru ameze uku abandi baronse amakuru ameze kuriya ntituzi amakuru umuryango wa Nkurunziza ufise nuko umuryango wa Nkurunziza nawe ufise amakenga nkuko twebwe tuyafise ntacyo ndabizi ko kandi sinibaza ko nabo bimworoshye ko babaye bafite amakenga bo yavuga kumbure barashobora kuvuga imvugo ya politike itabashyira mu ngorane mugabo sinzi ko babaye bafite amakenga nkuko biko biravuga ko nabo boheza bakemera kubivuga bene uko yabiko biravugwa rero ndabashimiye namwe ko mwabandanije kubaza nkuko nahinda bivuze ibibazo byanyu nari nabyishiye ko
ndabaramukije banyakubahwa mutabazi Pacifique yenda kwita mutabazi kuko utabariza abantu benshi utabariza abantu benshi ukabafasha kandi bakagira gutabarwa kubera ijwi ryawe hanyuma kwico kubyigwa twokora nka biri byavuye ngaho mwabo hagati y'abo bantu babiri nuko ntibigera bemera yuko iperereza ishobora ku yakorera ibiremantanya abandi iyo bariko baratabaza bavuga ati turiko turagirirwa nabi muri documentation ntibabyemera ariko ubu uye nabo bahavuye bemera bavuga yuko bahakorewe ibintu bibi icyo cyo bicirwa kuno ku bandi ahubwo bakabibona ikindi naco ibyigwa ni byinshi ariko ikindi naco bakiko baranyaga abandi barabanyaga umuntu yavuga kwari ukwica canke kubaboreza igufa canke bagafunga ariko ubu uye naho harageze aho nabo bibahindukirira reka nurabe nabo oye bari ku butegetsi niba habe bibaza ngo nabo ntibazoshikire ko buge ibyo ariko barakorera abo nabo birashobora kuzabashikira muri kazoza kuko iyo mwumva ntibazokwama ku butegetsi hazaga igihe bihinduke ego nyakubahwa nibaza yuko ahubwo ahanini bari bakwiye kuzabarumviriza akagohe kenshi ukunda kuzura batera ego me bakumviriza ku mpande zose bakubahiriza agateka kazi na muntu kuko nabo nyine barabonye yuko bibabaza ego nibaza nta vyinshi norenzaho gusa ibyigwa ni vyinshi ariko ahanini icoye nibyo nari nshatse kuvuga abasabye n'imbabazi kuba narengeje saba murakoze
mwiriwe neza nyakubahwa Pacifique nahaze n'abandi batumiwe bose bari muri iki kiganiro hama ndaramukije bose bakora twumviriza ndashimye nanje kuba maraza kajyo kuvuga icyo ntereye nta kibazo nubaza kuko byinshi ndabikurikirana ku rubuga rwanyu kandi ndabibona amakuru menshi mwavuze ati tugije duteye cyangwa icyo tubajije ku byerekeye perezida wacu na Bunyoni bose n'abajenerali ku rubanza rwaranze uyu mwaka amajye kubwanje jenerali Bunyoni yari yagerageje uko ashoboye kabisa nk'uko bavuye nubwa ku rugamba babiteguye kandi nibyo mubonera ntabyo tukinyegeza barabiteguye kandi barabishoboye muri make rero n'ukuri ngiye kubwanje ubwo Bunyoni yaragerageje kwiba uko ashoboye n'ububasha yari afite kandi yaragerageje ariko n'abandi bari ku kivi ariko baragerageza nk'uko babivuze gupapura barabo kubereka bamupapure ariko kandi n'ibindi bigira igihe hajya igihe cerekana byinshi nk'uko mukunda kubyandika reka turindire igihe nabo nyine hazogira igihe abandi abishimiye bijya ahabona ariko jenere anandi nashaka nange ni kinyerekeye abantu bose n'umuse ne DFDT baze bari yumvira gute mushobora gutsimba mukumba mwagirira nabe bagenzi banyu uzi neza naho bagutuma kwica umuntu wakumba ati wa mwishe ibyo bica wewe nada kibyo bihamwa byinshi benshi barabizi hari hamwe byinshi birerekana yuko abantu bahamadu amadiri menshi yo kutaka kwica abantu bagaruka guhembwa bagaheza guhembwa mu wasende DFDT cyane mumbonera ko nawe agaca babica ariko nk'umuntu wari mu sende DFDT azi ko ntubagamba gwatanguye kwabona Rajabu karaba Adolf karaba Perezida Nkurunziza koko ni muwa muntu ayo ko umuganga utakira umugambwe koko uri munyamaswa nibiyumvire murabigize dukundwe ko kironone karakabisa irababaje niko bamwe mu Burundi rero mbanzemo byinshi byeke urwo rubanza ariko muri make abari hejuru bose bariko baragaragaza uko bashoboye mu kwiba bunyuna ahubwo agasho n'agasho impimba n'impimba aragerageza adatanga umuco natwe wenyine cyane ntafata buzi azarondira ukuntu asohora ibyo igiwe n'ibyo bimenyekanije hanze avuga nubwo napfunze kubera ibi n'ibi n'ibi nabo bizi ibi n'ibi kandi nabwo atazoronka akanya ko kubivuga abandi bazabivuga bizomenyekana bizoca habona murakoze
kuri tuno tubazo namwe mumbajije be n'interano mutanze mbere ndi natwo ngira merize ko kino kiganiro habayemo impanuro zikomeye cyane numva ko arizo zorangiza ibyo twaganiriye uyu munsi harimo umuntu akuze umutama yibukije abategetsi kwabibuka ati nimwibuke ko igihe mwari ko murahohotera abandi mutigeze mwemera ko abahohoterwa aba babunyoni aba badeziru w'amahoro abo bitwa ba destino n'abantu bazwi mu mabi y'uguhohotera abandi ati rero n'abandi basigaye mubeho mwibuka ko ejo namwe bishobora kubagendera gutyo hamwe ibyo bintu mutobifuta mu gihugu umutama avuze neza cyane kuko ibivugwa kuri bunyoni nabivuze bihagije sinobigaruka ko bunyoni yigeze kuvugwa ku rugero rw'uko abantu baba baragiye gupfungirwa muhiriwe bakabugurengero hariho abasore babiri twibuka twakoze ko muri Dondeza Emmanuel uwitwa Clovis n'uwitwa Emmanuel batazira Emma ukumusaga bano bantu babiri bafatiwe mu Kinindo bafatwa na Desire w'amahoro kuva bafashwe hari muri gitugutu 2015 ntibarigere basubira kuboneka bari mu bantu biyamirije igikingo cya gatatu cya Nkurunziza amakuru y'icyo gihe ibyo twatoboye twebwe bivuga ko bano bantu batwaye ku rugo rwa Bunyoni n'amakuru twagiye turaronka mu nyuma aravuga ko baba bapfuye nabi cyane babikishije inzara ko baba havugwa ngo bipfuza kubona ingene umututsi apfa yishwe n'inzara ntibyatohojwe twaguye dusaba ubutungane ntacyakurikiye Bunyoni yari igihangange nimba byarabaye koko akaja kuraba ingene umuntu apfa akicwa n'inzara agahera n'ibintu biteye agahinda iyo myaka twabivuga baratuvuma batwise abansi batwise ko tucapfuse inzego ariko ntacyo bakoze ngo batange umuco uyu munsi Bunyoni ni wari mu munyororo nawe avuga ko mu iperereza yagiriwe nabi uyu munsi wa Desire w'amahoro ni wari mu munyororo avuga ko yakorewe ibintu bisumba no gukubitwa ko yakoroye amoso za umugabo Desire w'amahoro sinzi ko ari umuntu ushobora gutondeka amabi yakoze kuhera muri za Rutegama mu 2007 aho yafata aba FNL akabura igufa ku buryo buteye ubwoba ukabandanya urupfu rwa Ernest Manirumva tukabandanya ubundi bwicanyi bwose bwagiye buravugwa ku butegetsi bwa CNDD-FDD ntitwotondeka abantu bishwe ku bwandagiro w'amahoro abantu bishwe na brigade anti-emet hari abava mu kwandada ibintu byahabereye havugwa ibinogo abantu batagamwo ibintu birengeje ubwenge kuyu munsi uyu nawe ari wari mu munyororo akaba ari we atabaza avuga ko yakorewe ibintu byatumye akorora amoso za umugabo vyobikirwa ku bandi benshi kuri ba Braddock mu iperereza ry'igisirikare kuri ba Nkoroka mu iperereza risanzwe kumbonera kure nk'abashabani hari mu yinga n'abandi benshi cyane mu Burundi ibintu birakwiye kubikirwa ivyo bibi mukorera abandi ejo muzotanga ari bagarutseko mukazoronka kanya gukumviriza ingene abandi bamererwa muri ko murabakorera bijya mwabakoreye hari umwanya umuntu yiyumva umengo yabaye igitangaza kubera amabanga afise kubera yubashwe kubera zinanywe n'abakuru kubera zinanywe n'abahambaye akumva umengo asigaye yaregereje Imana akumva umengo ubuzima ku wundi ntacyo buvuze ariko umunsi ashikiriwe naho byomara iminota 5 gusa bizomusumbira imyaka n'imyaka ariko arahonya abandi rero iri jambo ry'uno mutama niribere ikigwa benshi abantu bari kuri mu kigwa abantu batangura kwiyumvira mbege jo ejo sikera ngani wari wati ejo sikera ejo n'ubu ejo sikera harako kanyu bimaramwo wa bayigihangange ariko umunsi biheze umengana inzoga zikuvuye ko uratangara imbere yanyu harabandi benshi babikoze n'umura bambere nabo baratangaye ubutegetsi buheze ndabasabye mwihanura twubaka igihugu umurundi wese ashobora kubahwa akubahiriza mugenzi we igihugu amategeko ashobora kutwubahiriza twese igihugu ubutungane bw'ukuri bushobora kubaho nico kindi cyangaruka ko mukanya mukurangiza uyu mutama yanavuze ikindi kintu gihambaye mu kwibutsa yibukije aba bantu bapfunzwe ingene banyaze iby'abandi nabivuze ingene nkatwegwe twese twanyazwe abahanira gatya kazi na muntu navuze ashika 12 nabatari bake bazwi jewe Magi Boburugurika abamenyesha makuru ba Gilbert niyo nkuru Arcade Havyarimana na Patrick Nduwimana Innocent Muhozi bikarishimira Imana muhanira gatya kazi na muntu Maître Dieudonné Bashirahishize n'umurongo Maître Armel Niyongere abo bose umumenyesha makuru Patrick Mikabaro nabanye hagati y'akazi na muntu banyazwe ibyabo bakiriye gufunga ubuzima bwose sinibagiye umumenyesha makuru Anna Niyuhire barashyirwa ko imanza bategereza baburana kandi igikorwa cyabo cyabaye cyo kuvugira abandi uyu munsi abanyene bariko barafatwa ya majwi yacu niyagaruka kandi gusubira kubavugira turatabariza nk'uko ubundi babiduhoye turi ko tuvugira abandi bari ko baragirwa na canke dusaba ko amategeko yubahirizwa mu gihugu ya majwi n'ubu niyagaruka gutabara nabo batugiriye nabi hari abanyapolitike ibyabo byafashwe batari bake bakiriwe imanza hamwe na twebwe Chevino Mugwengezo Yohani Minani nibatibeshe nibeshe abanyapolitike nabo navuze ko ari undi mugwi w'abantu bashika 12 bafatanya abanyapolitike n'abasirikare mu basirikare hari abo bagendanye n'abanyene bapfunzwe na General Godefroid Niyombare n'abandi bari kumwe abo bose ibyabo byarafashwe bamwe biragurishwa icese abandi ntituzi uwifise uyu munsi wariwe igihe byatwo birafatwa aba uyu munsi banyazwe nabi byabo bari ko baratwenga bumva ari inkuru iryoshye kubona ibyuwundi yabiriya akuya ukamugira ubusa ukamukira urubanza atahari ukacumugira ubusa ukamutwara ibyiwe ugatwara inzu y'umuryango n'ibintu birengeje urugero president ndayishimiye yigeze no kuvuga ko inzu z'umuryango zidafatwa ariko mwarabonye ejo ubundi ko bari ko barafata ibyo kwa Bernard Busokoza inzu yiwe barayitwara kandi n'inzu y'umuryango basohoyemo umwana wiwe iyo iragenda iruhande y'ibindi byose byiwe bafashe n'abandi turi benshi cyane twakoreye ibyo bintu Bunyoni yari mu bavyina turi ko turabibona none uyu munsi nawe nibyo bamwishuye Bunyoni yari mu bavuga ko adashobora guhema atabonye Baniyombare batahanye mu gihugu bakagarukanwa mu gihugu uyu munsi byo bipfuriza n'ibyabonye Bunyoni ari mu bipfuje ko hari igitega habaho ikibanza kidasanzwe kijamwo abagezwe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 none nawe yahawe agasho kiwe wenyine. Bunyoni nizere ko ibindi byavuzwe ku mbuga atari byo, aho bavuga ko ibohero rya Gitega ryaturiwe n'impaka mu ntumbero yo kurondera kwica abapfungiwe bamwe muri bajya bavuga ko bashatse gutembagaza ubutegetsi. Uyu munsi apfungiwe ahantu habaye isanganya yahababura igitabara nawe. Ahari kumbure niko kanya wo kwiyumvira. Ariko turiko tuvuga Bunyoni, ba Bunyoni basigaye mu butegetsi ni benshi, ba Geruvendera ko buca niho bari, ba Evariste Ndayishimiye niho bari. Uyu munsi barakomeye barahambaye cyane. None jo niyo namwe mwapfungwa bizokenerwa ko dushobora gukora ikiganiro nk'iki, kubera ko mutashyizeho amategeko y'ingene umuntu akingirwa agiye mu munyororo, ingene aburanishwa neza, ingene apfungwa neza nk'umuntu. Murindire yuko mu myaka ibiri cyangwa itatu cyangwa ine cyangwa itanu namwe muzoba hari mwabakoreye ubundi bushobozi budasanzwe bwanyu kugira dushobora gukora ibiganiro nk'ibi, cyangwa twobikuramo ibyigwa mugafata ingingo zitandukanye bintu bihagarara. Ibi bintu byo kunyaga amatungo y'abantu nabihanuye kenshi mvugana mwabasendefted, nimwe mufise ayo matungo, nimwe muri kumurubaka ayo mazu, nimwe mufise ibitagira uko bingana. Ariko nimwebwe nyine muhindukira mugafata uburenganzira bwo gutunga ibintu, yinite droit de propriété, akaba ari mwebwe muyica. None ibyo bintu muri kumurandurundarunda mwiteze ko bizohereza. Hari ubundi yakoresheje ijambo agapapu. Agapapu ni ijambo nahawe numwe mu ndongozi za CNDD-FDD ndavuga ati iyi politike yacu ubona umuntu agira ibintu bakacya batunganya ibintu bimeze nk'ubutungane bakacya bamutwara ibyiwe no gupapurana ibyo bafise bagiye bariba. Uyu munsi babyatse Bunyoni baramupapuye, tuzoza urabona nk'abantu babagwiza atunga yampaye uburorero, kabone umuntu baragiye baramupfunze bakamumaza y'ukwezi cyangwa amezi abiri, akabaye bavuga ngo natange ngo miliyari zitatu zine zitanu bakaca batwara ibigira bavuga amafaranga yacaja. Atuko kose no gupapurana uwo muntu wabyaka afise ubundi mutegetsi yabimuhaye n'uwabihawe na nkuru nziza. None ubu naho Ndayishimiye avuga ati ujya bimwake turitware turiho ubundi cyane tubyihe. Ibyo bintu byose uko babikora niko nawe nyine bizobagarukako. Ibyo bibaza ngo bararunze bapapuye naka, niko ejo nabo nyine ubutegetsi ntibwamaho bazobipapugwa bikagenda. Hari ikindi kintu camakiwa mu Burundi nuko ubutegetsi buza burahinduka, hanyuma ugiye akaca akurikiranwa n'ubutungane, abaje bakaca mupfunga bakamurenganya bakamutwara ibyiwe. Abafise ubutegetsi nyabikoremo ibyo babwira nabo bikingira ejo ntibizobagendere gutyo. Uko muvuga uko mukomeza iyo ngendo niko mwe bizobashikira bifise n'inguvu zisumba izo mwakoresheje mu kubikorera abandi. Iyi ngendo ni muyihagarike twubake igihugu cy'amahoro. Hari nyuma ibinyene by'ukurundarunda benshi babigarutse ko bati mbega babatwara uyu munsi basumba hari icyo barushije Bunyoni. Uko Bunyoni twabonye bariko baravuga mu kumukira urubanza ku munsi wa nyuma w'urubanza, baciye batangaza ubwo nyine ko afise amazu 153, baratangaza ko afise imiduga 50 nimba 51 cyangwa 55 sinibyibutswe neza. Ariko hageze kubifata igitangaje nababwiye ko bavuze ko bafashe inzu zine, bavuze ko bafashe imiduga 14. None bimwe bari bavuze byari biki? Hamwe bavuze ngo bafashe ibyo atandikishije mu butegetsi. Mwibuke ko ikijyanye no kwandikisha amatungo bafise mu butegetsi twagisemereye, Perezida Ndayishimiye bari basigura ko hari abantu bafise ubutunzi batoshobora guheza guharura. None ibyo bintu banse kubikurikiza ni kwa kurundarunda nibyo bose ariko baravuga bati mwese muri cyo kimwe. Mbega uyu munsi Ndayishimiye ushobora gusigura amatungo afise? Ibi dusigaye tubona umukenyezi wiwe yambara ku munsi umwe ashobora kwambara impuzu z'imiliyoni 40, 50, 60 uharuye ibintu agenda yisakaye mu munsi umwe imiliyoni 60 mu gihugu abantu bariko baricwa n'inzara, akazambara umunsi umwe bwaca akaca kurita izindi imiliyoni 40, bukeye izindi miliyoni 200, bukeye mu ndwi baharura impuzu zose yambaye amafaranga ziciye, ugasanga umuntu umwe muzima yarambaye nk'imiliyoni 200,150 umuntu umwe, iyindi ndwi akazosura agahindura akambara izindi gutyo. Ayo mafaranga mwambara gutyo avahe? N'umushahara w'umukuru w'igihugu wabuvamo ubwo butunzi bungana uko? hariko haravugwa amazu ariko aragugwa amatongo gugwa n'umukuru w'igihugu ukumva amatongo nka nkabana amajingo nk'amajana 3 muri bugenda na devazo tibadutwaye amatongo ukagenda ikarusi ukumva yandi matongo mu makomine nk'abiri hamwe naho bororera amafi ahandi naho bakorera ibindi egome kadumva yandi matongo muzabubanza y'imiceri ukumva bihaye amatongo mu rutegama yanda tagira kwangana bakaja aho umugore baba gucyo gucyo ahantu hose igihugu ashobana bari kwarasakuranwa amatongo 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 ibyo uri kurabikora ukajeje kwagiriza ubundi ngo wiyumva kisanga amatongo wana mazu 150 wewe ugeze kuri bingahe wewe uri kurabaho uri kuramufata umugani wahundi yavuga ati bafatu wakoze ikinundi ariko aragikoze nundi yagikoze nawe amufate none wewe uri kuravuga inzu amajana bahugeze kuri matongo amajana ngahe ubu baranze ibyo uri kurakora ukaca usanga abana biriwe ibyo bagiye kuronka baronka ingurane z'amamiliyari dibonye ne muri aya mabanki agezwe gwe n'abaproject agezwe byo gwaruka we wivyo acarisigura gute ngene we wenyine ariko aronka ibintu nk'ibyo byose bariko aravuga amafaranga ava muri Berbaja muri Prestige amamiliyoni y'amadolari ibyo byose bica bisigurwa ngo iki ku mujyango w'umukuru w'igihugu wagenda bakavuga ati umukuru w'igisirikare nka General Premier Niyongabo bagatondeka amatungo afise uwo muntu za microfinance ziri ama farmasi usanga ibyo byose abasirikare byo basigaye baguramo imiti byava kukumva amazu ariko arubakwa hirya no hino bavuga kukumva umuntu afatiwe ubwibwa cy'indege bafise ngo 200,000 by'amadolari mu isakoshi ugaharura ibyo bintu byose nk'uwo muntu abari kwaregeranya none atandukanye hene wawe ndi mwavuze ngo arafise ngo 150,000 ejo niyo mwava muri ibyo bibanza umwasi wanyu agafata ubutegetsi adashaka kutubwira ko na ofisi nza 300 izo bari biki ukumva abangu umushikira nganji wa mbere ngo yagiye kugura inzu ihagaze wayirisha miliyari zine umuntu atunga miliyari zine gute we wenyene ivyo bintu bishoboka gute rero mwabagabo umugani wati muri abagabo ibi bintu byo gupapura na by'agapapu nyene n'imihanure mwese muduha igihugu cy'abarundi bose dusangiye twese iby'igihugu tubyu umurundi wese yubashwe ajya akaryama akumva ko ari mu gihugu umukuru w'igihugu asigaye avuga ngo mu Burundi nta bantu bakenye bariho ngo uvuga ko igihugu gikenye hari abantu banywa umuvinyu w'umuriyoni wenyene icupa rimwe ry'umuriyoni ukaca usanga abo nyene niba ahacyaboneka amafoto ariko harimo wa muvinyu kubwiwe ngo nta bantu bakenye kubera hari umuvinyu w'umuriyoni kubwiwe ngo nta bantu bakenye ngo aciye ku ibarabara mu rya Gitega ngo abone abantu ariko barubaka amazu ngo hari abo bakabanza bakenye naho niwe wa mbere arimo bayubaka mukumva muhaze mukabona mwiha ibintu byose by'igihugu ngo abarundi bose basigaye bifise gucyo nyine kwiwanya bagenze barundi bene wacu nimukosore ibyo bintu mutwubakira igihugu cya twese n'igisubizo kuri igihugu cy'abantu bakereye ikindi ngorangiriza ko ningene byinshi mu byagirijwe bunyoni tubona ubutegetsi atacyo bwahinduye twamaze kuvuga ibijyanye n'iby'ubutunzi sino bigarukako ariko tujye nko mu by'ubutungane umukuru w'igihugu niwe wa mbere avuga ko ari ubutungane bw'akarenganyo mugabo twaje kuraba ubwo butungane ivyo ariko arabukoresha wenyine izi manza za politiki nta na rumwe bishoboka umukuru w'igihugu atari wenyine abigiyemo ntushobora kutubwira ko ibi turiko turavuga by'urubanza bya bunyoni bitumvikana ko byabaye umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu avuga ati mfise urugendo mu minsi nimwe mwahegeje no rubanza byose bihenze ukacubona ingene bikozwe byiruka abacamanza badakeneye kumva bavuga bati duteza guheza gusa urumva ko ari umukuru w'igihugu abakirwa rubanza ukaraba ibiriko biraba kuri Florian Irangabiye ukaraba ibiriko biraba kuri Dr Christophe Sahabo ukaraba izi manza twebwe twashinzweko ukaraba abandi yo tubwira ko izo manza zabaye atabizi yo tubwira ko ataruhara afise muri ivyo bintu none yatubwiye ubutungane abariko avuga iki abatandukanye n'abandi ari kiganiro navuze nti ariko akora di bunyonisme sa bunyoni ariko akora politike ya bunyoni bunyoni atahari nico kimwe ejo bundi bavuga ngo bunyoni niwe yaragoranye afatanye n'intera hamwe na za FDLR niko byavugwa ariko uyu munsi nawe tukaza twumva ngo abarundi abasirikare b'u Burundi barungitse kugwa barungitswe kugwanira muri Kongo kandi bagwanira hamwe n'aba FDLR none ubudasabutse bubuwe wa wundi bavuga ngo niwe yanka ariko agwanya aba FDLR n'ubuki yaruka ingabo zifatana n'aba FDLR mu kugwana mbere abasirikare b'u Burundi kugera aho bahemukirwa bakaraswa mu mugongo ibigwanisho byari kubakingira bigahabwa aho bagwana kugira bigaruke kurasa abasirikare niwe muri ico gihe itandukaniro birihe ry'uwa mbere n'uwa kabiri mbega kuba bunyoni apfunzwe ni giki cyakozwe kugira ngo abahunze batahuke abanyagati akazi na muntu batahuke abanyapolitike bari hanze batahuke mbega kuva bunyoni apfunzwe ni giki cyahindutse ku rubuga rwa politike turavye biriko birakoregwa umugambwe CNL ingene ubuzwa gukora turavye ubusuma bw'amatora yimirije buri ko burubakwa mu gushiraho nk'umugwi w'amatora utumvikanywe ko kombore tuzobigaruka ko mu bindi biganire ni giki cyahindutse kuva bunyoni agiye mu munyororo si vya bindi nyene bibandanije none abarundi bazovuga ngo bungutse iki muri ubwo rubanza hahindutse iki barundi barundi kazi bene wacu twisubireko twisubireko twige kumva karenganya kwa karenganya tukagwanye twese uwo koja ko wese ufise ubutegetsi ntaburegwe ubutegetsi bumara umwanya muto bugahera kujya kunywa inzoga kaboregwa bwaca agasanga zamuvuyeko ndashimiye mwese twasangiye kino kiganiro nizere ko cyo kimwe n'ibindi byago twahora tugira cyatugiriye akamaro twese twaganiriye neza twumvikana nta gutukana kwabayemwo hari umuntu umwe gusa ntashoboye kwishura kuko yakoresheje imvugo zo gutukana zijyanye n'ibyamoko arambwira ngo ku ntwaro yanyu umwebwe nta bandi bari musangiye umugambwe mwa bapfungwa ntawe cyumva ko ariko avuga ibindi nta mugambwe ndigera mbamwo nta ntwaro ndigera mbamwo ariko iyo mvugo iba yumvikana ibyo ariko aravuga ibyo ari byo sinibaza ko ibyo hari icyo bidufasha iyo ndayishimiye afashe ingingo ntabwo iba ari ingingo y'abahutu bose ngo nikora ko ndayishimiye ari umuhutu ntabwo ikintu cyakozwe n'umuperezida wese w'umuhutu w'umututsi cyagira zina mututsi wese ngo nawe aba yarabikoze ibyo tukwiye kubifuta president ni president aho wasangiye ubutegetsi barabusangiye ntabwo abahutu bose uyu munsi batwara u Burundi nkuko n'igihe cy'abatutsi abatutsi bose batari ku butegetsi abategetsi niba babazwe ibyo bakoze bareke kubyambika ubwoko bwose ndabashimiye mwese mugira ijoro ryiza tuzasubira ku munsi wa gatanu uza turangiza ikiganiro cya nyuma cyo muri uno rukurikirane rw'ibiganiro biheje uyu mwaka Imana ibahezagire mwese murakoze
ndakora mu kide cyane mushinga nta Pacifique nini nazwe jewe ndu murundi sanzwe ndabashimira cyane nubwo ntari bwa bikore ku ntererano zanyu n'ibibazo mwama mushikiriza ku mbuga ngurukana bumenyi ubutumwa bwanyu je nama ndabusoma kabisa kandi nkabuheza nta butumwa bwawe bushobora kwandika ngo ngende ntabusomye bwose buhe kandi n'ukuri uwo mwete nubwira n'ishaka ufise byo gutabariza n'abarundi Imana izi biguhembere ibuhere n'umugisha kubera hariho benshi barokotse ubuzima bwabo kubera utabarije hakiri kare rero jewe nari mfite akabazo kamwe n'ubu sindatahura intwaro ya CNDD-FDD icyo yagiye kugwanira n'icyo yarondeye unye barica abatutsi barica abahutu barica imbonerakure barica abo bakoranye aho basangiye intuze ishyamba abo bakoranye ibikogwa urumva nta mugenzi jewe mfise ikibazo cyo kubaza ikintu jewe mbona bo baragiye kugwanira iko bavuga ko bagwanira agateka kabo ngo kabahutu hanyuma nkaba mbona bose mengo barajaniranye yego intererano yanjye yari